Mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 6 rimaze ritanguye gukorera mu gisagara cha Bujumbura, ishengero Holy Center ryatunganije urukino rwahuje umugwi Holy Center hamwe n'umugwi warugizwe na bamwe mu baririmbyi baha mu Burundi. Apotre Manirakiza Jean Paul arongoye ishengero Holy Center avuga ko batunganije ugo rukino kugira basangire umunezero n'abandi, harimo no kwigisha abakinyi ijambo ry'Imana.
Turangiza imyaka 6 twenyine yumbiriye abo twatuma ko cyangwa dusangire no munezero usanga twatuma ko abasanzwe baririmba kuko ari muna abandi basanzwe baririmba basenga bije muri Holy Center avuga ati reka tubonane dusangire kinacho barukubwiye ngo tumenyeshe abantu ko ni Imana mu cyerero cyane yagumye mu ijuru yaraje usanga abantu aho bari barakina rero gari butuma kubwira abantu bishanyize da Holy Center ayisenga isanzwe ifise ibyumviro n'imigambi yo gukorana na bose gushika hose yo kuyagana bose bere kanabye bati iyo umuntu aje gusenga gakizwa abyokwesha amaboko yiwe cyangwa amaboko amutunge Imana yamihezagira misi yose ibikorwa by'amaboko y'abantu mu nyuma iyo umuntu ahezagiwe kanabye kanabye bati ngiza gusangira nabandi nta mugisha wo kwisangiza mugisha ukwiye gusangira nabandi natwe ibyo Imana yaduhaye ibyo yaduhezagije ha masengesho ha muri bintu mu bindi kugira ngo tubwire abo tuko turakina nati erega namwe Imana yabateze imbere mu byo murimo erega Imana namwe yobiyereka kandi namwe muteze imbere abandi muteze imbere n'igihugu n'imiryango kandi ntumbero dufise niyo kwigisha abakinyi nabo nyene ijambo ry'Imana kugira ngo bakine bafise Imana muri bo n'inyuma yaho bategure kariyeri yabo kazo neza.
Uwo arongoye iryo shengero Holy Center arongera akamenyesha ko abantu batomenyera ishengero mu rusengero gusa ahubwo ko borimenyera no mu bindi bikogwa bitandukanye.
Yesu n'ubwo ituma ishengero murimenyereye mu nkino kuko Imana niyitanga amazi, Imana niyaremye imisozi, Imana niyitanga ibintu biriya. Kubera ikiro n'ishengero ryonyine murimenyera aho honyine. Ishengero rimwe abaririmbyi, rimwe abadandaza, rimwe abakozi bo muri hoteli, rimwe abakinyi, ririmo abaririmbyi, rimwe abantu batandukanye. Rero numva ishengero bari bakwiye kurimenyera ririko riravuga n'abasirikare, riravuga na polisi, riri mu isoko, ririko ririgisha mu buryo butandukanye. Rero akamaro inkino zigiye kuzana numva ishengero rigiye kuzana iki mu gihugu, mu gishengero cyose rigiye kuzana iki mu rudandazo, rigiye kuzana iki mu kuririmba, mu gutamba. Yesu yavuze ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka ku isi nk'uko biba mu ijuru. Apana ngo ibiba mu isi bibe ngo kubya aha tuza kurondera ni kingdom mind, eh? Ni byumviro by'ubwami Imana ishaka ndo wasavuga neza mu burere bwose barimo, kandi Imana yatanze ingabire, yahaye ingabire zo gucapa. Mwibuke neza ko iri kubaka ihema yabwiye ati yahaye ingabire za engineer kubaka, hari nabo yahaye ingabire za shimi n'ibindi bitandukanye. Izo ngabire zo zishengero zibwiza kugeza abantu bakamenya ko iyo bari kwarakora atari mu bintu bya shetani batari mu bintu by'abadayimoni, mbere bakabikoresha bisunza amaprinsipe n'amahame y'ijambo ry'Imana. Ndangiza mwami Yesu yavuze ngo abasirikare bamuje ko ngo none nakwe dukunzira iki, yabwiye ngo nimusabe ibirengeje ibyo bagize gute babatse. Abatoza akora ati nimurenze ibyo leta ishaka n'ibyo nyene muce mukora ibya pembeni. Ishengero riraje kugira ngo rifashe banagomba mu mitima kwigisha abantu n'icyanyuma n'ishengero ryo rikwiye kwigisha kwa sport. Erega Imana yavuze ngo impemu yanyu n'umushaha wanyu n'umubiri wanyu bize bizigamwe bisange bitagira agasembe.
Nayo mu migwe yatanye mu mitwe umugwi wa Holy Center ni watahukanye igikombe n'ibahasha ry'ibihumbi amajana indwi inyuma yo gutsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe cy'umugwi wari ugizwe na bamwe mu baririmbyi baha mu Burundi. Amen.